I want to enjoy my husband. Njengoba na owakho umyeni umenjoy kanti yini lengaka?
Baba ngeke ngikwazi mina ukubisa wonke umuntu esikoleni.
Uzala emsebenzini zongitshela lo msangana.
Cha baba mina.
Hey wena thula man.
Sengiready and ngifuna ukwenza now.
As soon as usiza itaste lokudla lokho, uzoyithatha leyo contract.
Ndiyakubona ngathi awundazi wena manje izicoco seyiphimbisa.
Ungamvumeli umuntu osithatha ngene phakathi kwenu sisi, yezwa? Ungamvumeli umuntu ozofuna ukunihlukanisa wesithathu. Kakhulukazi leya ngane le.
Smoke and Mirrors, Mondays to Fridays at 9 p.m. only on E.